Tigo Fiesta 2017 Marapa.
I love you, baby.
I love you, baby. tena. That's love, make some noise for Veda on the sax. Asante sana Veda. Dar es Salaam, Melala, Situpo. Alright, tucheze kidogo.
Kila neno kama wanijenga.